All White. Ezoba ngomhla ka 4 kuNovemba eKings Park Stadium eThekwini. Abahambe phambili ngokwama views kuYouTube. Ugatshe
I'm going to go to the house. That's more like it. No, ake nginibingelele bafowethu, nginibingelele nonke ngaphakathi endlini. Umthokozisi wakaZuma lo waziwa ngelikaNxamalala kwezikaMaskandi. Umfana ke lona osasemusha ibhongolile elisaselisha kakhulu. Ngisebenza ke kakhulukazi nenkosi yomaskandi Nhlamlenze. Eyaziwayo komhlaba wonke ukuthi iyona ebusayo. So okwami ke njengoba ngila, ngeke ngikuthande ukuthi ngikusho lokho ukuthi ave kuyintokozo ukunikwa ithuba elifana naleli. Ukuthi ume kwi-podium efana nale akwandele bani ngiye ngithi ngaso sonke isikhathi kwisizwe samabhinqa uma kunemicimbi efana nalena kuye kungithokozise njoba ngilana bafuthi sisuka kude nomaskandi ngaba nenhlanhla yokuthi ngimaze umgqumeni saphila ngazibona izingqinamba ngambona ephumelela kokuthile nokuthile ngase ngithi kuloko engibabonile abafowethu abangaphumelelanga kona ngiyafisa ukuthi entsheni elandelayo kodwa iphumelele ngiye ngiziqhenyeke uma ngikhuluma ngogabozi ngoba ngiye ngibone ukuthi kuninga sekuachivile uma kufika kumaskandi angiphumeke lokho bengifuna ukundlalela nje ukuthi sengaphuma ehlathini kangicashile isikhathi eside ngisebenza noKhuzani ngisebenza kwi-background kwafika isikhathi la ethi vela bakubona sengoze ngiyempeshenini manje njoba sengiyempeshenini ngifuna bazi ukuthi mabe ngibona bathi nandi leli khehla elalikade lisebenza nale insizwa yasemandaba nginibingele lonke bafowethu ke ngabe kunento engifuna ukuyisho la ningixolele abahlonishwe kwamaskandi kwakungazwanwa safika sahamba isikhathi kwazwanwa ayikho into engithokozisa njengokubona lento ubaba umcineka ephakathi kwethu ekubeni nayo enomcimbi owaziwayo wempucuzeka ebizwa ngokuthi iWorld Cup omaskandi. Leyo nto isho kukhulu, isho ukuthi sesibumbene, sibambene, simunye. Loko ayikho into engijabulisa kakhulu. Ngicela ke nimuphe nje ihlombe ukuthi ungaphakathi endlini. Ngiyabonga ke bafowethu. Cha bafowethu angingene ke endabeni. Indaba esingayo namhlanje ukuthi sizokwazisa isizwe sikaMthaniya kumagumbi amane omhlaba ekuthenini. Igcwalisa spring picnic second onwale isifikile ya 2023 njengoba isikhona ke ngithe ngiqoke nazi impahla zami bakhona oso camera lezi impahla zami ngangizigqoke ngonyaka odlule kuthe makuthiwa ayinqamalala umbhobho uzoba khona ngathi mina lungisandle zampahla za last year kodwa ke inkinga engihlangabazane naye yey angikwazi nokuphakamisa ngapha kuzadabuka naye indaba manje ngithensile ngisisu ngisikhecile ngoba hayi kumoshakela bafethu ake ngibonge ke ngisho ukuthi ke njengoba sila namhlanje sifisa ukuthi siqale sihlehle sibuyele kwigcwalisa okuyiyona esasiqala ngayo ya last year yayingeke ibe khona uma asange sisupport ngicela ukubonga ke abacosheli bezindaba nabasabalelisi bezindaba kwi media fraternity sithi siyithimba legcwalisa spring picnic all white siyabonga kakhulu kuko konke abasenzela kona ngiphinde futhi ngibonge ama sponsors okuyibona abasixhasa sakwazi ukuthi umcimbi siwenze siyakha amathuba emsebenzi sikwazi ukuthi abantu futhi sigcine sikwazi ukubakhokhela ngiphinde ke ngibonge kakhulu osingaye imcimbi ungawuhlela uqede kodwa uma yengekho ama artists akwona umcimbi loyo ama artists aphuma ngothi lwawo ezimisele aphinda aseseka senza ama activation ngithi buza kwethu nangelinye ilanga nakweminye imcimbi nikwenze enikwenze kuthina sinibonga kakhulu mase ke ngingashiyi abantu esuke sithi senzela bona abathandi bomculo ibona abantu abawumgogodla bayo yonke into esuke sisenza ngoba singagijima siqede kodwa uma bengekho kubona lo mcimbi angeke sithi uyimpumelelo siyababonga kakhulu abalandeli bomculo ngokuhlukahlukana ukuthi bafika bazoseseka engathi bengaqhubeka futhi bangami baseseke njalo into engiye ngithandeke ngabo abathuli uma kuthiwa khona la shayise khona bayasithinta bacha lapha nakhambanga kahle lapha nakhambanga kahle ngonyaka ozayo sifisa ukuthi la nithinte la nithinte la siyanibonga kakhulu ke balandeli baka maskandi nabathandi bomculo bonkana jikelele mase ukuthi ke ukukhona ukuthi ube nenhlanhla yombhobho kubalekile ukuthi uma ube nenhlanhla yombhobho ungasathi umbhobho wenze kube wakho kuphela ngicela ukubonga ithimba le management legcwalisa spring picnic bengizobabiza ke ngamagama ngabanye ngabanye manje bazongishaya kodwa ke ngeke ngimshiye uMuhlezi Makhabazela ngeke ngifuna ukubalula kunentokazi lapha nabafowethu engisebenza nayo ikithi uma sengifuna izinto idaye ingqondo simile manje babunqamalala sengisolwandle ngibhakile ngibuyisa umqondo kabusha yithimba ke leli sisebenza nalo lapha na kwi management e GSP kubuthina wakambambo lapha intokazenhle egijima amagumba amanongo umhlaba igijima kuphela i makeup iphela i makeup ngithi mina ayibambe ngakho nangu nodadewethu lapha abandla ulimele kodwa uzophola cha bafethu bengitha nje ngibalule laba bambalo ukuthi kulendo kodwa ke nje ithimba lilonke liyazazi esisebenza nalo kubalekela ukuthi ngilibonge ngoba akulalwa ukuphumula sise sikuthole ngo December sesisemakhaya njobe isukile manje isukile nje akukho ukujikele emumva nginibonga ke nonke ngiyambona nomapholo babafethu ngicela ukuthi ngikwenze lokho nanga ngibona laphana uGame Mfo kaNgcobo umbuso wamaciko njoba ngishilo ngathi ubumbana lusezingene liphezulu nange engena laphana engena ngiyangithokozela ukuthi ngimbone ukuthi ukhona lokuqinisekisa inkulumo engiyingayisho ukuthi sibumbene simunye ngicela ishayele umapholo obihlomba sengiyaphuma ke esigabeni sokuqala ukubonga umcimbi wedlule bafethu umcimbi njengoba ukhona umcimbi awenzeki bengekho abaxhasi abaxhasi ibona abaye baqinisekisa ukuthi umcimbi uyenzeka futhi wenzeka ngaleli zinga esilifunayo angazi ke noma mhlambe abasiphathele inginopa laphana bayakwazi ukuthi basikhuphulele ama sponsors wethu ku screen uma ukuthi abakwazi abangisignanele khona ngizowabiza no ngathi bayazama ukwakhuphula lapha besazama ke ukwakhuphula engingakusho ake ngithi ke ngithanda ukubonga ukuthi sisase ngasekuqaleni asekhona ama sponsors asethe siyangena Ukungena kwesponsor bafethu kuye kusho ukuthi bayakholelwa kuleyo kuleyo nto enisuke niyenza. So bayakholela kuleyo concept enisuke niyenza. Ngifisa ukubabonga ukuthi bakwazile ukuthi basheshe baphuthume bangene. Nabo ke sebengisignanela bathi ke ama sponsor sebawakhuphulile ukusho ukuthi bonke abantu ababukele ku live stream ethi abangaphandle sebayabona. Kulabo sinabo ngaphakathi nawo ama sponsors asethi agijima bangena. Umasipala weTheku usungenile ngaphakathi, ngicela social ihlombe. Kube iShield isingenile, nangicela sishayele ihlombe. Mase kuba uNAC National Arts Council nawo usungenile. Bafethu kukubalekile ukuthi ngempela isponsor sikwazi. Nansi ke into engiyithanda ukuthi ngisho ukuthi isponsor mazisuka zingena, zingena kwibrand, zisuke ibrand siyathemba ukuthi bazokwazi ukuachieve leyo nto abasuke befuna ukuyiachieve. Ngizocela sonke ke boza kwethu esibambisene nani emcimbini ukuthi uma sekufika isikhathi ukuthi sibayibusele emuva kuloko abasuke befisa ukukuzuza, sikwenze ngokwethembeka nangokuzimisela. Ngisibonge lapho. Engizokusho ke before ngiye kwingqikithi, siyacela ke nezinye iziponsa ukuthi mazisondele zingene ngaphakathi, sisayidingi iziponsa. Ngoba into ebalikile bafuthi ngeziponsa ake ngiyinabe le ndaba. Ukuba khona kwesponsa kuyaqinisekisa ukuthi amathuba emsebenzi azodaleka. Kuyaqinisekisa ukuthi amaciko azoqasheka, akhokheleke ngendlela ehloniphekile. Bengizokhuluma ukuthi kusho ukuthini, kodwa ke kukhona umuntu osazoza la ngaphambili azosichazela kabanzi, angifuni ukuthi ngithathe iscript sakhe. So kodwa ngikhuluma ngokubaluleka kwamasponsor, ngoba uma ubona isponsor umcimbi ungena sponsor, wokwazi ukuthi umnikazi walowo mcimbi uthwele kanzima. Imali isebenza singakezi phambi kwenu. Imali isebenza sesofisa phambi kwenu. Imali isebenza noma umcimbi usufikile wadlula. So ama sponsors ibona abaqinisekisayo lokho ukuthi baye wehlisa umthwalo kuthini. Ngicabanga ukuthi ke bafethu nabanye nabanye bangalulisandla neponsor futhi zangonyaka odlule nazo siyazimema ukuthi maziphinde ezelulisandla. Sesifika ke kwingqikithi ke manje. Angazi ke noma emshinini sekulungile yini. Sengifisa ukuthi ngokomthetho manje bazongitshela ukuthi ngisho yini ukuthi hobani abantu okuyibona abathe uma ithimba libabheka. Ngoba savumelana le mhlamba ngiqale kanje. Ngonyaka odlule sasikade sisebenzise izibalo zika Facebook ukuthi bona abantu esizobakhetha ngezibalo za Facebook. Yebo nangempela sakwenza, kwenzeka, kwasebenzeka, kwathula, kwangaba namsindo. Kodwa lithe ithimba amahlala phansi lase likubuka ukuthi no, uma siqhubeka ngale system izoshaya, ngoba kusho ukuthi izophindaphinda abantu ababodwa, ngoba siyabaza abantu abanenamba eziningi. Sase sithi aqhamuke nohlelo olusha elizokwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa usemusha endimeni noma ukuthi umdala endimeni, kodwa uma ukwazile ukuthi ufike kwi-million plus ku-YouTube stream kuyakunika ithuba lokho. So lo mnyango lo osuvulile manje noma lolu hlelo sesithe saliphakamisa seliyakwazi njengamanje ukuthi noma ngabe kuthiwa ufika izolo awukakaziwa, kodwa umeke washaya ingoma yathandwa abantu yafika ku-million views, kuyakunika ithuba ukuthi uyongena e-stage esikhulu. Ngake ngachaza ke kwini singathi mina sichaza ukuthini i-stage esikhulu. Uma ubhala lento kuthiwa ilento i-biography ye-artist, abaqashi baye bathumela i-biography. Utholakala ukuthi uma ubhalile wena laphana ayikho i-event lesithi event prominent, but hayi wena nosizokunika u-5,000 ukulungela. Kodwa uma uthi mina sengiye ngacula kwi-stage segcwalisa Spring Picnic All White, nganginokhuzane, nganginosijava, ngangino-AKA, bayabona ukuthi hayi lo muntu usekwangena i-stage esikhulu, so udinga ukubona ukuthi ngampela usesebenzile makahlomule ngendlela efanele. So ke okunye ke bafowethu, ngiyazi ukuthi kungenzeka ube i-system esinayo abanye bazoyithakazela, abanye mhlawumbe izobaxoba, kodwa nanti isu esilibhekile. Number one, ivula amathuba amahle ekutheni kungabi khona umuntu ovalelekayo. Number two, iyakwazi ukuthi ikunike i-stage uyo performa na bantu asebe hlaba hlosi noma nengqala buthu. Number three, iyakwazi ukuthi uthi uma uqashiwe kodwa on a later stage ube nemali ozoyithola ngoba ama views akho ngisakathi abantu bebe ukusupport ku YouTube kuma views kukwakhela imali lokho. So umuntu uyayibuka le system ikunika imali ngendlela ezohlukene. So engithemba ukuthi abafethu bazokubona ukuthi le system esiyenzile yenza ukuthi abantu bathole amathuba abaphinde futhi bakhe imali nanokupromoter indlela entsha yomculo ngoba isikhathi sama CD sesidlulile sesikwi digital space abafundile ke baye bathi sesikwi fourth revolutionary manje okusho ukuthi ke thina esesamakhehla sekufanele sahambe siyolusa inkomo sidedele ingane encane singene bafethu ngaphandle kokuthi ke ngichithe isikhathi esiningi njengamanje ngizocela abaphethe amaqhosha basivezele izinamba ngicabanga ukuthi izinamba sichaziwe lapha yana uzevela umuntu avele nokuthi uthole imilyoni nento engakanani ngicela basiphethele amaqhosha basimemezele ngicela shaya izandla before sithole lapha
umculo wesintu aphelile amaphupho sebeqokiwe abaculi bakamasikandi abazoba yinkanye second annual spring picnic all white ezoba ngomhla ka 4 kuNovember eKings Park Stadium eThekwini abahambe phambili ngokwama views ku YouTube ugatsheni 2.7 million
wo anisala ulezi
Luve 1.6 million Ngenane 1.4 million. Mthandeni SK 1.4 million. Benzi 1.3 million. Falabo 1.2 million. Ketule 1.2 million. Iko sama tugama 1.1 million. Umafiki Zolo 1.1 million. Limit 1 million. Special and Kuya, Nessie's rules of a coolie, Bamaya Machara, Amatikitalum Prima Seatolagala, a compu ticket, Nasa Ticket Pro, second annual Kualisa Spring Picnic, all white, Ingami, Ingawe, Ingatiso, Tanum Kulo Sidu, a Peli Lama Pupo, Sebekogi.
Sesiqedile ngaphandle. Okay, sesicela ke manje nisiphi announcement yala ngaphakathi. Mlisa, ngicela nisiphe iaudio la ngaphakathi. Okay, no. Sesi ready, please? Okay.
The tall take my rights away. The faster I will run. You can deny me. You can decide to turn your face away. No matter, cause something inside so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was warm. Oh, something inside so strong. Something inside so strong. The more you refuse to hear my voice, the louder I
All right. asibonge. Ngicabanga ukuthi sonke ke inamba sizwile. Into engizoyenza ke manje sengizohlala phansi kancane. Ngaphambi ukuthi uMC wamabuya azothatha i-podium. Ngaba ngilenzi iqiniso noma ngaba ngibenze ubulungiswa ukuthi umuntu okuyena owaqhamuka nambono. Yokuthi sibe nalento akazo sicacisela sichazele ukuthi wayecabangeni wayeqondeni ubhekephi iminyaka yonke ngicela ukubiza uNkosi Khona uInnocent Ndlamlenze Mpungose King of Maskandi Khoba Gawozi.
Sanibonani. Hey, yabona uma kugcwele insizwa kanje sajwayele nje uma sisukuma kuthuleke nje. Sijwayele uma sisukuma kusukume nezitulo manje omcineka. Cineka sesidume zonke. Cha ngizothanda ukubingelela kakhulu kubona bonke abantu abasibukele emakhaya ngamakhaya khuzeka lapho ndoda kubona bonke abantu abasibukele emakhaya kuzona zonke izinkalo abadala nabancane ngibingelele kuzona zonke izinhlaka nje ekhona eNingizimu Afrika bese ngikhuleka kongangezwe lakhe ngizothanda ke ukuthi ngibingelele abafowethu esinabo la nodadewethu esinabo la uzuma kubeseke wababala ngokwahlukana kwabo bese ngibingelela i-team esisebenza nayo ukuthi lo mcimbi igcwalisa spring picnic ibe impumelelo ngibingeleleke kuba phathiswa lapha eTafuleni. Ngithi nonke nje sanibonani. Yeah. Eh lanqane hlombe kadliwani. Bengitha shayiwe nje ama starter. Ngizothatha le lithuba ngokukhulu nje ungananazi ngibongele abafowethu esithe uma ithimba ebelijutshiwe ukuthi lisibhekele inombolo labuya nabo ngiyabonga ku nakumapholoba lapha uGemvo kaNgcobo esathi masiqhamukana lombono kwasho ukuthi insizwa esondelene naleli thimba lakwa YouTube lase kusetshenziswana ukuthi inombolo zibe as correct akushiwo ukuthi kulaba abangangenanga khona abashaya imiliyoni othi umuntu ayi ngarishaya imiliyoni wayengangenanga umehluko ukuthi ikhona yini ingoma oyikhiphile after lelo miliyoni ngoba mhlawumbe kungenzeka ngoFebruary urelease ingoma yashaya imiliyoni ngoJune warelease ingoma yangarishaya imiliyoni imigomo ke bithi sibheka kakhulu kule ogcine ukuyikhipha asibuyele emuva ngoba amazobuyele emuva baningi abantu abanama million kodwa sibheka le ogcine ukuyikhipha ukuthi ngabe ikuphi yone bukwayo le oyiqibile kushutha ubuso uyivalela ukuthi ingakwazi ukuthi ingene bakhona abantu okumele engabe bakhona la kodwa ngenxa yokuthi kuneyingoma abayikhiphile after lapho soke babe sebevinjwa ke ilowo mgomo ngiphinde ngicizelele la nxamalala ekuthenini inhloso enkulu ukuthi uma sizobheka ama kwaku right makusaqala sithi nansi indlela yokuqoka kodwa mase kuphinda akukwazi ukubuyela ku Facebook ngoba ngokwesivamo u Facebook uma ngabe uphambili nje so kushuthi kungafuneka ukuthi unyaka nonyaka kuba abaculi ababodwa sase sethi ke nansi indlela esizosetshenziswa umnyaka yonke niyangilingisela esizosetshenziswa umnyaka yonke ukuqoka la kwi All White kuyigcwalisa spring picnic kuzosetshenziswa le ndlela le yokuthi kubhekwe abantu abaneyingoma ngoba kubaluleke kakhulu kubalulekile ukuthi sikukhuthaze nakho ukuthi abantu becula ingoma abantu abazoyithanda ngoba kunzima ukuthi umuntu unengoma ethandwa abantu kodwa ke akekho emcimbini ngenxa yokuthi ama-followers akakwazanga ukwamitha sayesithi ke umuntu nje unyaka nonyaka kuzoba nale top 10 ezobe inabantu abashaye ama-million so ke siyethemba ukuthi nangokuzayo uma kukhona abangeke ukungena mhlambe bebengenile ngeke bekubuke kabi kuyobe ukuthi mhlambe bakhona abanye asebethe bacula bashaya ama-million futhi ke mangabe abantu be-streama ingoma zakho kuzuza wena futhi lapho so ikakhulukazi njengoba nibona ukuthi umculo njengamanje usuphethwe i-digital so ke nanakho ukujwayeza abantu ukuthi beyolunguza lapha kuzodlala enkulu indima ngoba abantu sebezokwazi manje ukuthi ake sibadlale online kuze sizokwazi ukuthi kuvela amathuba akanje so ke ngiyabonga kakhulu izinsizwa ethe zangena la kuyonakala ke manje ndabezithi njengamanje ke njengoba nanazi ukuthi ngonyaka odlule sasinabaculi ababeqile ku 10 ziye zaba khona ke ikhalo ezithi oh baze babancane kodwa abaculi bakamaskandi kulento enhle kangaka bengenani ukuthi abaculi bephinde futhi bengezwe bedlule kulesibalo sibeke sesiqhamuka necebo elithi masihlala phansi asibangeza abanye abawu 10 esekuzobeke sekungabo kugcina labo abawu 10 nansi ke indaba la isuka khona nansi ke indaba la eqhamuka khona hayi uma usalela okwakho lokho sase sithi ke cha kulokhu ke ake sinikeze abantu kube yibona abashoyo ukuthi bafuna bani ngomhla ka 4 November kwi All White abaculi abafuna ukuthi kube yibona abazobe gqoke u White yaseke into ke isithi sizohamba siye ku Facebook lolu hlelo sizorana esikhathi singanyanga luzoqala ngolwesihlanu ngomhla ka 1 lovala ngomhla ka 30 ku September bese siba ne briefing ezobe isina ama artists wonke abhukiwe ezobe sezo announcewa le top 10 lolu hlelo kwelizoqala kanje ngiyazi ukuthi ebethu awushona lashona ilanga kuzoyiwa ku Facebook ngolwesihlanu nje noma kusasa ntambama noma ngolwesihlanu ya ekseni kuzobe selifakwa ku Facebook kuzoyiwa ku Facebook kuyobhekwa abantu abawu 30 abanama followers ahamba phambili abezokubalwa laba esebevele beqokiwe mangabe nje unengoma ene million uyohlezi ukhona la kule event mangabe nje ungale kwa million kuyobe sekubhekwa ke kubhekwa ke ukhahlele inombolo so leyo it's a given mawune million uyohlezi nje ukhona ukunanaze lokho bese ke kuba khona uhlelo ngoba abantu bakhalile bathi cha asikwazi ukuthi aba bebengaka abaculi bebe u10 so sicela ukuthi nisengeze sasithi asibuyisele kubona abantu beyisholo ke manje ukuthi bafuna bani angithi sebengenile laba bengoma eze million sekufunakala ke manje laba ke abazobekhethwe ngabantu into ezokwenzeka ke igcwalisa ine page lapha ku Facebook kuzohanjwa kuyobhekwa abaculi abawu 30 cishe sebebhekiwe vele already abaculi abawu 30 bese kwenziwa ama single flyer abo bonke nje abaculi abawu 30 abahamba phambili ku Facebook usungayibala ke nawe ukuthi khona kwi top 30 ngokwama followers ku Facebook bese bepostwa labaculi epage legcwalisa ku Facebook not kwelami kwelegcwalisa spring picnic bazokwenzela ama single flyer bonke labaculi abawu 30 bese efakwa onke kanye kanye bese kuthi ngomhla ka 30 kuyavalwa into ozoyenza wena bawufuna umculi wakho ebe kwi top 10 ezobe ikhethwe kwi top 30 ukuthi uqcindezela ulike esithombeni sakhe ku Facebook uma usuqcindezela ulike mayifakiwe nje awu 30 ama single flyer noma ama single poster uzobe wena uzongena lapho usucindezela nabaculi nabo bavumelekile ukuthi beyikampaignele beyishare iposte nesithombe sakho uFacebook ikwenza into enhle kabi ma noma ngathiwa nipostwe iy'thombe ziwu-5 kodwa uyakwazi ukulayikha leso umnyalakhe leso ungakwazi ukuthi ukushare sodwa eziwu-5 so kabaculi nabo bazobe bevumelekile ukuthi beyikampaignele ukuthi becela ama-likes labo abazobe belayikhwe kakhulu ukudlula bonke ngomhla ka-30 kuleyo briefing yebo bese be-announcewa ke ukuthi obani lapha ke kwigcwalisa spring picnic kuba khona abangena nge-million views bese kuba khona abazongena ngokuthi kusho abantu ukuthi hayi ke nabathina sifuna ke bengasali ngiyacabanga ukuthi kuzwakele any questions before ngehla lapha kwi-podium ngingathanda ukuthi kube khona imibuzo noma mhlambe abafisa ukubuza lapha emakhaya bengabuza bazosibhekela ama-question bazosibhekela imibuzo eqhamuka ko-Facebook mhlambe sikwazi ukuthi siyiphendule besibukela umcineka uyakhuluma lapha ngicela nimhambiseleni mike ngicela ufuna nimphuthumisele uyamuntu umhlonishwa loya uyaganwa njengekudala nkosikazi wesibili
cha ndaba ezitha ngithi angibuze la ukuthi njengoba nithe abaculi bawu 30 sebekhe ngathi uthe sebekhethiwe lo 30
yebo
uma kungenzeka mhlawumbe kunokuthi kunomculi enenza iphutha noma ananganaka wangababikho kulo 30 kodwa mhlawumbe mina noma ngabe ubani uyafisa ukuthi lo mculi angene iluphi uhlelo esingakwazi ukulenza ukuthi sinikhumbuze ukuthi hayibo uyazi kuvalele kubani la ikhona into efana noma seniqedile kulo 30 niqedile ngisho ngavela nomculo wangakithi ovelele ngakithi sineyitaka kakhulu kamaphumulo yabo okungenza mhlawumbe nikhohlwe nje sodwa ikhona into esingakwazi ukuyenza ukuthi awuyazi bafethu unanga ukhohlakele sibani bani mhlawumbe sasibe u 31
okay and shine ihlombe umbuzo wakhe Obaleka khona ngoba mhlambe ubuzela abantu ba ningi. Ngenza ukuthi akayibuzeli yena ubuzela abantu abaningi. Ngicela ukugcizelela lokho ukuthi kubhekwa abantu abalidayo ku Facebook abawu 30. Ngicabanga ukuthi inkabi yakho leya ngakini. Uma ukuthi uyibiza ngesitya automatically khona kulo 30. Ngoba phela angicabanga ukuthi njoba uthi mhlawumbe ngaphandle ke mangabe star esirelease last week savula Facebook izolo uyabo kodwa nje mawuthi star ngenzeka sikhona kule top 30 uyacabanga ukuthi abantu abalidayo ku Facebook abawu 30 uma ubuka ama ngokwama followers wabo ukuthi ngeke inkabi yakhe ngabe khona for sure ikhona
ngiyathemba ngoba ku TikTok izizakhulu izinzulu sebeze bathi ayiphuca ifoni
ubani kaloyo umgube kwathi kudla umgube nje ngicela samseleni uma pholoba i microphone intathela zikhona la ngoba kuzokwenzeka mhlawumbe ibhalo ngeyikho kusasa abuze mvuka Dlovu
cha ngiyabonga nami mina ngicela ukubuyela emuva kancane kuleya ka YouTube nginombuzo na okhona lapha yana mangabe ngoba phela nathi sinawo ama artists eswa releaseayo njengoba umkhaya echaza yena ukhulumela ngakho mina ngikhulume ngisuke ngisebenza nawo mangabe kwenzeke ukuthi elami artist li release last week kodwa linengoma li release last year eno 3 million kodwa lase li release last week ayikho indlela yokulibhekelela ukuthi ngoba linengoma eno 3 million ya last year kodwa le yokugcina li release last week futhi beli nesikhathi singange sonto lokuthi likwazi ukuhlanganisa imillion kodwa lino 3 million kwa last year ayikho indlela beningayibhekelela kuleyo ngiyabonga
mapholoba fuze mhlambe ake silungisele amapholoba ngizokusheshisela nje ngeke ngubambezele lolu hlelo asilimemezelanga in the week time mhlambe kubethwa mhlawu the last month uyabona ukuthi last week kusho thina simemezele vele leli million lisa exist nawe inkabi yakhe khona kusho ukuthi akandambe ngizwa kahle inkabi yakho phela kusho ukuthi khona ngoba lelo hlelo silimemezele mhlambe sanikeza 3 weeks angithi so ke inkabi yakhe ikhiphe last week futhi inkabi yakho sibalele uyalokhu zana thina esilokhu zengayo kodwa ke futhi ukwinqamulela nje bakhona abantu abashaya imillion ngeviki nginamangani inkabi zezwe nje zayishaya ngo 5 days imillion for example yabo futhi akano uyaphelile ka follow angezwa
cha angaphenduleki mfowethu ngoba yabo kunama artists anje ngosikweletu ano 3 million kodwa sandakhipha kodwa mothu ubheka u 3 million nalaba angene abangene manje yena washiya kakhulu ukompyutha nabantu asebe no 12 months nokudliwayo ngaphezulu beku YouTube kodwa kubeni yena nawu na 12 months wakhe abadlulayo kona kodwa njengamanje mhlawumbe nenyanga ezintathu release akasakwazanga ukungena.
Hayi ke. Ngicela ungayiphendule le ngoba osikweletu wasekhaya. Ehhe. Uyaxofa amapholopa. Yeah. Hayi mama ngilinda shanda umzungu ufihlani kanti. Khona nikufihlayo wena. Hayi ngizoza. Ukhona omnye umbuzo? Ofuna nje ukubuzela u sengizodeda nami nginizothatha kodwa bese eminye uthi unxamela lucela ukuthi ayiphendule
yabazitha angiphendule mapholoba ngoba
okay
iyalenga
okay
ngicabanga ukuthi kunembono nezinto nezifundo mapholoba njengoba siqala esibona ukuthi sizokufunda ngendlela ithu besibanikile abantu besithi mhlawumbe lanele ngoba u 3 weeks noma inyanga ebesicabanga mhlawumbe ke akekho nga release leso sika obakhona bebenga release ngempela imillion balishaye osalile ngaphandle ngenxa mhlawumbe yokuthi usheshe wa release nani sekuhlelo lolo maphulo besifundayo kulona ngonyako zayo esolqaphelisisa silibheke futhi ukuthi bangasala abantu futhi bangasha abantu uthi ngeba release balinde igcwalise ukuze kuba reach 3 million noma 2 million so kuyisifundo ke leso ndabe zitheke ithi ithimba legcwalisa kubalekile ukuthi sikcoshe vele le session yenzela naloko ukuthi ngokulandelayo sicoshe sifunde esingakufunda maphaloba kuba
ukugcwalisa nje maphaloba sesiyeka ama joke nanani lolo hlelo olshoyo lokuthi kunomuntu orelease last year wasegqiba ingoma yakhe ngicabanga ukuthi ezinye zezizathu ezenza ukuthi liphinde libe khona uhlelo luthi abantu kake bebafaka laba bantu esithi thina masibuka mhlambe basale ngalolu hlelo lokuqala so ke lolu hlelo oluvuleleka kuze kube abantu abawu 30 abantu sicela basiqokela abantu abawu 10 angicabangi ukuthi ngempela nje obusho ukuthi umuntu unama numbers mhlambe nganama numbers amaningi abantu sebengamkhipha ngempela bengamfaki ekubeni mhlambe ewumuntu ophethe ingoma ejabisa abantu njengoali mgube wakamaphumulo istasa kamaphumulo kusho umcineke so ngicabanga ukuthi ukunikeza lolu hlelo lesibili lo accommodate wonke umuntu ngoba akufanele ukuthiwe mhlambe igcwalisa mhlambe yabandlulula kwashacimoya cha kodwa le yabantu abawu 10 abanengoma ehlabahlosile kuma latest release abo bese ngeke siyizibe ngoba izokhulisa kakhulu umculo izokwenza ukuthi nabaculi mabeyo sebenza nje studio bekwazi ukuyimisela ngoba kunabaculi abangenabo abalandeli okanye mhlawumbe basafika kodwa umculo ekwazi ukushaya ingoma ibe nemillion egcine nganakwe ndawo futhi angaqasheki angarecognize umuntu manje lolu hlelo luthi ke umuntu ozoshaya ingoma noma ngabe kuthiwa uyisukela emakhaya release namhlanje uma ngabe ingoma yakhe ke yathandwa abantu yane million yazo ukuthi thina ngalazi sizokunikeza iplatform yokuthi abantu bekubone ukuthi ingoma yakhe ikusebenzele so ke ezinge zezingazisho ke lezo ukuthi kwabafowethu abaningi abasalile ngeke ngakusho ukuthi bakhona bebeshayela imillion kodwa bavinjwa ama release kwabaningi abasalile nanti kuhlele sithi abantu abasho ukuthi ayithina nabo abantu abasalile nabo abantu abasalile esifisa ukuthi bebe khona ngoba lo mcimbi ngowabo ngoba mabethenga ama ticket bathenga ama ticket ngenhloso yokubona abantu ababathandayo ingakho sitheke asibe nezwi asibenze bebe nezwi lokuthi befaka abantu abazobathengela ama ticket bobabona bese beba khona futhi laba bazobashayela ingoma ezaziwayo ngoba lezi ingoma zizoperformwa lapha ezaziwayo hayi khuleka amapholoba ungangibuza amama million mina ngino 40 million bongaba le ingoma zami ungagcini sothi lo muntu yena ofuna ama million yena uyashaya nini hayi kukubo wawo cha ngicabanga ukuthi kulungile asibonge ithuba abanembuzo basangakwazi ukuthi beyidlulise bengitheke ngicela nisibhekele imibuzo lapha emakhasini ka Facebook ukuthi abantu babuza ukuthini ikhona imibuzo okay ngizodedela ke uShandu afunde imibuzo bese unxamalala iyayiphendula ngiyabonga kakhulu
ngicela limshayele ihlombe ukhuba esukumele. Nethimba lonke legcwalisa liya deserve ihlombe. Into engenza ukuthi ngithi liya deserve ihlombe ukuthi ngokujwayelekile uMaskandi ubusalela ngemuva eyintweni. namhlanje uMaskandi by leader of iPEC yezinto ezenzakalayo. Uthena uMapholoba sesimuvile esimeni sama city njengamanje sesimuvela to digital. Ingakho besebenzise uhlelo lwezoxhumana ukuze bethole ama artists ahamba phambili. Lento ithatha ama artists kaMaskandi iwabeka phambili ekwenzeni izinto. Namhlanje wonke umuntu ukhala ngokuthi ama CDs kawasadayiseki, ama CD shops asawabona ayavala, music reliable bonke sababa khona. Namhlanje uMaskandi unohlelo lokwenza imali kwi digital space esikuyona. Ngicela nishale nizondle Maskandi. Kuningi vele esazokubona mhlambe kungamaphushana, but lalapha nalapha kuzolungiswa. Ngibona enye insizwa lana ekhona engomunye wabantu abathatha uMaskandi bawufaka einkundleni zokuxhumana kuleli sonto esuka kulo bishaya 100,000. Animshayele izandla ugezana nangiphambi kwenu. Nenza imisebenzi emihle bafethu. Asayi ema recording shop siyobuka ukuthi ubani o releaseile njengamanje. Sesibheka go Facebook, go YouTube ukuthi iyiphi artist enja. And uGezana has been doing that consistently. Esinikeza ama artists ngisho singawazi. Nenqama sayibona ngayo. So Gezani mfowethu wenza umsebenzi omuhle, sengathi noma ungabe uthuba neyihibe kodwa unga give up, uqhubeke. Baningi abasazolandela emva kwakho, asimshayele izandla ukugcina. I-microphone ingakuphi le Romayo? Inga, ngicela ungibuyisela yona la itafuleni futhi, ngiyabonga. Kunombuzo lapha ku-social media, uqhamuka kulalelani imfoka nomdimdimi esabeka cele. Uthi kufanalizwe nini izibalo zokufaka kuyigcwalisa all white picnic? Ngicela uMageza angiphendulele lo mbuzo ukuthi uhlelo lolu lufanalizwe nini? Ngoba naye uselibona nje kuma socials akazi ukuthi belunini.
Siyabonga ufalakhe lo
ulalelani,
okay. Kulalelani lapha yana samemezela eqaleni kwenyanga. Lalelani lapha ku social media yakho ukuthi kunohlelo esiza nalo.
Yeah.
Sasho futhi ukuthi ngomhla ka-29 mhla ka-30 walenyanga sizobe simemezela ngalolo hlelo. Engicabanga ukuthi ke belinika abantu isikhathi noma singesiningi kakhulu kodwa esanele ukuthi bahambe bayo viewisha noma babheke ingoma zabo ku YouTube.
Yeah.
Hayi, welalelani sithole imanga ukuthi abantu base South Africa indlela bayathanda ngayo ama artist abo. Kuna ama artist avele athola ama views angaphezulu kwe-million ngeviki, I mean ngala maviki amathathu. Sibahlonipha kakhulu ama artist ethu nabalandeli ababalandelayo.
Yeah.
So kusho ukuthi ke lalelani ke sibe nesikhathi esingangamaviki amathathu kuya kwamane ukuthi lolu hlelo siliphothule. Lezi baloke zokugcina siyifinalize zona izolo ngomhla ka-29 njengoba sashilo ukuthi usuku lwethu lokugcina lokuqoqa yonke imininingwane ngokuphelela kwayo. Ngicabanga ukuthi kube njalo kwaba yilolu hlelo. Ngiyabonga babushane
Mageza. Kunenye futhi i-question kuma socials le angazi noma uMcineka has to do with it noma Pholoba na has to do with it, ngoba ngiyabona insizo zamaphumulo zayafuna ukulwela insizo zangakubo. Khona obuza ukuthi lapha ku YouTube kuyenzekani ukuthi uwenze i-fake account ukuze uzonyusa abanambasi? Hey, agazi, noma sibesinjalo siyenzeka yini ukuthi uma ufuna ukunyusa ama numbers. But sengicabanga ukuthi lelo hlelo lesibili eliqedwe kumenyezelwa uKhuzani njengamanje lungasebenza ngoba umuntu uyobe secela abantu ukuthi abahambe bo like isithombe sabo okuhlelo lohle. Akhona amanye ama questions akhona kuleli side ngibona ngathi kuthulekile nje. Uma ukuthi awunayo question ku right if ngiyabona abanye ba stream as well. Uma kukhona question oyibonayo mhlawumbe nawe ofisa ukuthi uhambisane nayo ungasitshela ukuthi thini. Usheshe uphenduleke sizokwazi ukuthi sirephaphe lolu hlelo lohle kangaka. Ikhona iquestion lela tafula? Ayikho lapha, ikhona lapha? Ayikho lapha. Nakulela ayikho futhi. Ecwaka nala. Athi ngibheke nangapha. Asingalokho sibuza itafula lodwa, ngiyacabanga ukuthi bonke khona iquestion oyitholayo lapho Msholoza. I-microwave le iphathe ngesandla. Oh, i-microphone, sorry. Okay, so dlule. Okay, kulungile. Ngicabanga ukuthi Msholozi ngokubona kwami ngathi seninikhathulile obekubalulekile okunye nokunye ilokho sobe sesikuposta ama-socials. Into emnandi ngohlelo lokugcwalisa ukuthi akukho ukuthi udlulile luzobe lukhona if usenayo nje social media Facebook uzothola nako wonke ama platform abanawo uzokwazi ukuthi athole and uphenduleke ngendlela yakho angazi noma khona nokusala Msholoza. I think sisiqulisekile ngohlelo lukhona ngizobiza umsholozi ezingaphambili ezosivalela uhlelo lethu but abantu abaningi babuza lena amageza oningazange nithinte engicane kodwa inosuku lakho nithinte lokuthi ke last year bekunabo AKA bekunabo Casper bekunabo Kamomphelo kumi kanjani this year ngicabanga ukuthi hamba uyo like i-page lapha legcwalisa spring picnic konke lokho uzokuthola khona ngiyacabanga Msholoza.
No asibonge kakhulu kuba bonke abalanga phakathi kunombuzo ke ovelayo la uShozi Vukane Sanele ubuza ukuthi uKhuzane uzobe e-performer yini. Ngisacela sihambe si-mic lapha kukhuba ziphendulele. Kaos na umbuzo.
Uthe ubani?
Ema uSanele.
Oh okay. Nokuthi umbuzo wakhe ufana nje nokuthi uthi angamkhumbuzi ukuthi igama lakhe yena ubani. Ngoba phela uku ingenzeka kanjani vele into ayibuzayo kahle kahle ubuza ukuthini. Ngoba phela vele ngizobe ngikhona yini ngizophefoma. Kuzokonakala nje yena akawuthengi ithikithi lakhe. Akawuthengi ithikithi ngizobe ngikhona impela ngizophefoma nje. Kakhulu futhi. Ngiyabonga.
Alright. No asibonga angicabanga ukuthi sesifike emaphethelweni ke bafowethu njengamanje. Ake sibonge umphathi wohlelo lethu laphana ubaba uKhini wakaShandu. Sibonge kubo bonke abantu kade bengaphandle kwala esikhona kade bebukele ngohlelo lolu buxhakaxhaka bombusha njengamanje. Siphinde sibonge bonke abangaphakathi abadela isikhathi sabo bafuna ukuzolalela ukuthi yini lesizoyisho. Okungijabulisayo ukuthola imibuzo ingekho mningi kangako. So okusho ukuthi uhlelo lolu kade sizolethula kukhomba ukuthi niyalwamukela bafowethu ke kwesikhathi kuyekufuna uphahluke kunomuntu ele ngemgodla la kodwa imali ngimbheka ukuthi angiphahluke angazi ngiphahluke okay ngizobiza indodana ngimiyeke yena bekuthi angiphahluke manje ngcono ngilendi ngibiza into cha bafowethu ake sibonge lapha ulento uMageza umfoko kaMbambo insizwe esinayo kwelana kwi top management noma bengekho ngaphambili bengemuva kodwa umsebenzi abawusebenzayo iwona lo sinika amandla ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke sephambili esithi noma sesiphethwe izinsizi noma sekukubi sikwazi ukuthi sisabafonela basiluleke ngokwendlela ehlelekile nendlela ekhulile ukuthi sikwazi ukuthi inkinga ngaleso sikhathi esuke sibhekane nazo mase siyazeqa angibongeke futhi again kawoze bengikubalekisa la kwi-mic. Into enzeke ukuthi ngikubalekise bengingafuni lento ukuthi imibuzo engenayo ibe personal engathi siqonde wena. Bengifuna ukuthi kube imibuzo ezothathwa e-management team iyonke ukuze sikubuyisele eceleni. Ake sibize uJunior ake manje siyabonga kwaMbambo azosipha amazwi okubonga.
Sanibona. Yebo, ngizothanda ukubonga abaphathi sibohlelo. Ngizothanda ukuthi ngibonge aba co-founder nama founders egcwalisa Spring Picnic, uMageza noKhuba. Ngicela sibashayeleni izandla. Ngizothanda ukuthi ngibonge negcwalisa team osisithina, osisama, osisiphindile, oAustin. Ngicela nabo sibashayele elikhulu ihlombe. Ngizothanda ukuthi ngibonge imedia, ngizothanda ukuthi ngibonge ama-supporters. Ngabe ayikho igcwalisa ukube asilitholi i-support lesithola kubo. Ngizothanda ukubonga bonke abalandeli. Bese ngibonga ama-artist. Ngicela siwashayeleni elikhulu ihlombe. Ngicela ukuthi silishayele nalama-artist azoza Nkosi yami kukhulu okuzayo. Ngicela abantu beme ngobhozo bewalindele ngoba iyashisa i-lineup ifutha amalangabi. Ngicela siyishayeleni izandla le-lineup esingakayazi. Ngizothanda ukuthi sibonge ama-sponsors ethu. Ngizothanda ukuthi sibonge inkosi yami saze sabonga. Ngicela ukuthi abantu balindele ukuthi sobe sisabalale yonke i-country iningizimu Afrika iphelele. Kukhulu okuzayo, kukhulu esikuplanile. Siyeza ngama activations silulewela wona u 4 November. Ngicela ukuthi nilindele bakwethu. Nami sekungaphezulu kwamazwi indlela i excitement esikhona ngayo. Ngicela ukuthi sibonge kakhulu babuzuma ukuthi ube khona for us lapho nalapho. Sicela simshayeleni elikhulu ubabunqamalala. Ngicela ukuthi sizibusise ngezibili boco. Siyabonga.
All right. No, asibonge umfana omncane ke lona. Asibonge umfana omncane. Siyakhulisa, siyakha la ngaphakathi. So uzokhula uzoba right. Okubalekile sicela ukuthi ke sikusho nje manje ngaphambi ukuthi sivale officially. Sicela ukuthi ke bonke abantu baphuthume bahambe bayothenga amathikiti. Amathikiti ayatholakala ke eTicket Pro, ayatholakala nase Shoprite. Sicela abantu baphuthume bayothela. Ngicade ngicina ukuchecka izibalo kulabo sasikade sibavulele ithuba lale tikiti ukuthi u-elibit angasali umuntu. Ngigcine kusele inkeshezana, ngingazi mhlambe ngikhuluma nje asephelile. Sicela abantu baphuthume boqedela inkeshezane siqale siqhubeke siya phambili. Asibonge kulonke ithimba ekade sibe nalo ngaphakathi nabo bonke kade bengaphakathi kwekhaya sihlangene ngaphansi kwalo. Sizocela ukuthi njengamanje ke sihambe siyozibusisa ngokudla kwakusihlwa. Siyabonga.